Sioni mwingine mimi wakumabudu, ila ni wewe Bwana uliye juu. Sioni mwingine mimi wakumabudu, ila ni wewe Bwana uliye juu.
Oh, Worship your holy name.